Obi, Bongomaro, no foundation, Duaro, Kachian Pungi, and Lerma Wichlu. Lerma Wichlu, and our attorney, who markets to Mansia, Kata town, they do to Mansia. Makora adapt, Makora Rango Giwanga, Kako, James Orengo, Brobero Wichlu. Achiel kumginen keto chike manya lorango wete mondiete e yomu injere. Ma wachnoni county assembly akwayo juli Dr. Eunice ne mondo urango wete go e county assembly okale mondo koro Roslyn odonji tich moro ma nyalo miyo monwete ma wenu monwete na ma jogi nowewa mondo gibed gi kwe ok mano kare kaduoge weche mag wichlu uwinja nitie e sani nyocho watimo reprocurement mar patrol boat kenda wacho chief of staff ni patrol boat no bang ndalo 60 adwa no bi wichlu jacket. Kendo biem yuma kae warobedo kod piny ka patrol boat obiro ka gi gigo duto mondo ware kaka wabedo mondo warit gik mwakelo ka mondo tine jolupo gi jopiny. Wach mar chiro en contract mondo tieke kumpe chareo. So anene ma neno na nyakwa mede pesa moro e chiro no mondo be chiro maler kendo mowinjre mamine nyalo betie kata giuso mena kata giuso ang'o to en chiro mogerio makare kaka aneno ka mabari be osechako pudre koro nyaka losgi yo mowinjre ae gik moko monego choke takataka nikech wabedo madenyi onego waket pipe moko ka mikete takataka makoro kichokogi to gin ei pipa mogi kere kuonde ma ji obetie. Wach mar choche adier aneno ni choche dwarore mang'eny e wichlu mano koro kaka adapt wichlu Eunice wabro loso kodi ma kata gimoko kapod otamo kaonti to moko be anyalo donje kaka Orengo kae kendo bed cho ma ka ng'ato dhiye kata ka ok onyal wuotho to onyalo betie kendo obed kama ler kech ahero ka jo wichlu ler to un waweyo wichlu obedo kaka ochalono koro nyaka wabed no waketo wichlu kamowinjore. Wach mar osuptal mon wetena ubro we nyuol nikech kami nyuole onge iye kaka mili gesa wacho ni chuo kaso ji ikasi jokinyi kasi godiochieng' to tieno be ikasi to kami nyuole to onge koro wach osuptalno Bendano wano adonje.